E wahine mai mutunga kore kua riro atu nei ki te huinga o te kahurangi. No te ata nei I kapuhia ai a Jennifer Doolabh, no Ngāti Raukawa e te ringa kaha o Aituā. Kua toru tau ia e whawhai ana I te whawhai roa ki tēnei mea ki te mate pukupuku ki te ū. Anei te pūrongo whakamānua a te karare mōna e tere atu nei ki tōna whānau I te aroha nui.
Ana tamariki tōna ao.
I want my children to be okay and I want my husband to be okay, you know, when the time comes in, if they need anything, that's there.
Te merekara o Waikato, I huri tuara ki ngā tohutohu o ngā rata ke whakakāhoretia tōna hapūtanga mō te tūpono ka mate ia.
Mai rāno, ia e tamariki ana koe nā tūna, a kaha e māia. Hei anō, maumau te ko mokopuna.
Happy birthday to you.
He merekara anō mō te uri o Raukawa, ko te rā whānau tuatahi o tana pōtiki.
Happy birthday to you. Yeah!
They gave us 6 weeks. And they said that Matthias, you know, wouldn't make it as well, and I wouldn't make it, so... But we've made it.
Hoi anō te tuarua, e kore rawa, e kitea.
I know it's not Mum's fault, but we still love her.
Nō te ata nei, hinga ai te tōtara haemata I wānga I tōna whānau. E rua te kaumāwaru tau, te pakeke. He haere ngā kua toru tau aia e tuari ana ki ana kai whaiwhai e toru te kaumāwha mano neke atu ki runga pukamata. Te nui ngā kua whaka iri karere mōna mō tōna whānau I tēnei rā. Me te mahara ki tōna tino whāinga, arā kia āwhina tia tāua, te wahine.
You know, you need to check your breath. Cancer never ever crossed my mind and I would never check my breast. I never ever thought about it. So, and I thought, if I had seen something like this, then maybe.
Orini Tipene-Leach, te karere.
I mua I tōna matenga I whakairia Jennifer I tana ōhāki ki runga pukamata arā ki āwhina tia tōna whānau ki te patu I ngā utu mo tōna tangihana. Kei tā mātou pukamata ngā tai pitopito o tira, kei tā mātou whārangi ipurangi hoki.